I'll give you the first position.
Yes, we know that. You are expert. It's very cute.
Mtoto amepanda kwa mama, anakuja kwa hao wawili wako juu na kopi. Hao mnaangalia hapo, mtoto anatokea hapo, angalia. Unamwona? Mwanaoja maharerai na wanakufunika.